bakalususe uvivo kuhambela sekhaya kodwa enyonona uthixo aresponde kwazihlawulo zithathu wasuthixo wathula hambelekhambelehle ngoba khonetha uthixo wethu unamageza sithandaza asikathula uthixo angathi akeva owethu uthixo wathi xa ephendula kuyo mfana wathi ubabalo lwam lukwelele ngoba amandla asesekiswa ekusoleni mamam kanjalo lufana hambelele vumuthanda owusamakhe akule ndawo ukuze uthi paulus ukuze ndingaziphakamisi njonjalo uvesi ukuze ndingaziphakamisi uthixo ofaka uviko enyameni hambelele ngamanye amazwi uviko the purpose yoviko is for us to be humble phambi kothixo for us to be humble ngoba ngamanye amaxesha sezikhayise bekathi nobaba sifumele ngeefoti but uviko kupaulos is a reminder yokokuba you are what you are but not your effort but by the grace of God. Therefore, you should humble yourself before God all the time. Take a lot of God. Oh, feel. Come in the second. Go back. Mr. Kessel Zayo. Tila Manda Bata. Says, Kai, he said. Come in the second. Go fefe. Slow to love the tiko. Siliwa mwala. He fei pale. He said, Zayo. And that's my tiko. Guys, who's the sikale? Sikumbrone. Galo of intention. It is the faith of God. Uthixo uzakuvuka enyameni umane usikhumbuza ubana ukhumbula ubana usuka ngoba lisigqobhoka kodwa nethi likhumbula ubana usuka phi nothixo lisigqobhoke mane ukhumbula ubana lisuka phi nothixo rhamenele efuna uthanda into yokugalane endiphola eyesibili ndizawuyeka kodwa nethi into endiphola is the power of the weakness is the power of the weakness. This is a part of the statement. It's the power of the weakness. How come the weakness has been the power? The power of the weakness.